Nimburi muri urugendo Imana yambwiye ngo mvuge ko umuntu wese w'umunyabwoba atazokwigera gera mwijuru. Jewe ni na mbara neza nkambara uko nakayahora nkunda ntazosubira kunkunda. Ndagutangarije mwene data kuri ubwoba mu rugendo.
Bakunzi ibiganiro cyo ku Mucubera TV turaramukije twifuriza amahoro y'Imana. Nkuko mutumenyereye twama tubazanira abashitsi batandukanye bakatuganirira ijambo ry'Imana. Uyu murero ari kuri kamera zacu si mushasha, muramaze kumubona nk'abantu bakunda cyane urubuga rwacu, kandi turanezerwa cyane iyo muri komana tubwira yuko ibiganiro tubashikiriza bibashika kunyota. None n'ubu twamugarukanye rero aje kutuganirira ikimana cyose ku mutima wiwe. Aratangura atwidondora tubwira amazina hanyuma senga Imana acha tubwira rero icyo tukemuriye kuri uno munsi kazi.
Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nzobone nka Josiana. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo urera kandi uragororotse cyubahiro ni cyawe. Tugushimiye kuvyemeye yuko twongera kuvuga ijambo ryawe kandi ukatugira igikoresho cyawe kugira ngo Yesu Kristo uvugane n'ubwoko bwawe uciye muri twebwe. Nuko nuvugane rero n'ubwoko bwawe kuko turi indogoba yawe, turi igikoresho na ugenda gendera ko maze ushike ahugomba nyakubahwa, kandi ugirire neza abantu bose bari bwumve buno butumwa, abari kumva Yesu Kristo ijambo kugira ngo rigire icyo rikoze mu mitima yabo. Urakoze kuri Imana, wigishe benshi, utahuze benshi, kandi imitima ikomanta yijanjagure kugira ngo wiheshe icyubahiro mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Nyuma nanje mfise ikimana ashize ku mutima wanje, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urufatiro rwayo, ijambo rivuga yuko umunyabwoba atazokwinjira mu bwami bw'Imana. Imana iri kwiranyigisha, yanyigishije cyane, numva iri kwirambira ati rero burya umuntu afise ubwoba muri uru rugendo nashobora kuzogera mu bwami bwanje. Kenshi na kenshi Imana iri kwiranyigisha cyangwa iri kwirambira ati ibihe mu buryo bw'impwemu bimeze uku, abantu mu buryo bw'impwemu byifashe uku, abari muri uru rugendo ruja mu ijuru mu buryo bw'impwemu bimeze uku. Iri kwiranyigisha kenshi impana amajambo yo muri Bibiliya. Hanyuma aha yakomeje kunyigisha Imana imbwira ngo umuntu afise ubwoba ntazokwigeragera mu bwami bwayo. Hanyuma Imana yashishikaye kunyigisha irambwira ati rero itegereze neza. Kubera ko muri urugendo hari ibibazo byinshi n'ibirusha byinshi cyane, ugasanga umuntu muri uru rugendo kubera ko atinye gusonza agiye kwiba, kubera ko atinye kwambara izabonye ngo zimubumbe agiye gukora icyaha runaka kugira ngo aronke amafaranga. Rero iyo ugize ubwoba bw'ibyo ubona mu rugendo kenshi bituma udatumbera inzira y'umusaraba. Mfise rero ijambo ry'Imana riri mu gusubira mu byagezwe igice cya 20 umurongo w'8. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo umurongo w'8 mu gusubira mu byagezwe igice cya 20 havuga ngo abo bakuru bongere babaza abantu bati ninde ari hano atinye arandutse umutima nagenda asubire muhira, imitima ya bagenzi be ntihave ishacyoba nk'uwiwe. Imana yacu itugirire neza. Ngo umuntu wese afise ubwoba nasubire muhira. Ni ukuvuga aha Imana yari kwirabwira Mose kuvyerekeye urugamba, ibintu vyerekeye intambara. Kuko natwe murazi bene data ko turi mu rugendo, turi mu ntambara aha mu isi si wacu. Iyi si tuyicamwo tugenda, iyi si tuyicamwo tubandanya, kandi ingenzi iri mu rugendo itegerezwa kwambara ibigwanishwa, itegerezwa kuba maso, kuko hari byinshi umuntu w'ingenzi agenda arahura nabyo. Rero
Jambo ry'Imana rikatubwira ngo umuntu wese afise ubwoba ave mu rugamba kugira ngo imitima y'abagenzi be ntihavigira gute ntihavisha coba. Hari ukuntu mu rugendo umuntu aba ari umukristo, ariko muri ubwo rugendo bigasaba yuko agashira amanga kugira ngo dukomeze urugendo tudafise ibi na biriya. Kenshi iri jambo uri kurarisoma haruguru rirakwereka ukuntu Imana yabwiye ngo umuntu yubatse inzu nshasha atarayinjiramo, na uyo muntu natahe kugira ngo ntazahavagira gute apfa iyo nzu atarayinjira. Iratwereka abantu baba bafise ibikorwa bakoze batarabikora ngo babiringanize. Imana iravuga ati abo bantu nibabanze bagire gute bagende babiringanize. Ni ukuvuga iyi nzira ducamo ni inzira igaragaza ko umuntu w'ubwoba atazokwinjira hehe mu bwami bw'Imana. Kubera ko Imana iri kwiranyigisha iri jambo, yakomeje kunyigisha inyereka abakristo benshi cyane, inyereka abantu benshi cyane. Mbona nk'uru rugendo hari ukuntu umuntu yanka guhanura mugenzi we amubonye ko akoze ikintu cy'ikosa. Umuntu agakora ikosa akanka kumuhanura ati kumbure yahora afise utuntu ampa, yahora ngurira ifana, none ninamubwira ko kijya kintu yagikoze ari kibi iri afana ntazosubira kuyima. Ariko umenye ko wabaye umunyabwoba kandi umuntu atavugisha ukuri azi gukora icyiza ntagikore, ijambo ry'Imana ritubwira yuko icyo kintu kimubera icyaha. Rero ni vyiza ko nk'uru rugendo mwene data utaba umunyabwoba, vugisha ukuri. Turabona ko hari abantu bari imbere y'abandi ushobora gusanga bafise abantu bayoboye, bafise abantu barongoye mu bikorwa runaka. Kubera ko uyo muntu afise ukuntu amuba hafi cyangwa utuntu twerekeranye n'umubiri abamuhereza, yakora icyaha ntamuhanure. Ati ninamuhanura uriya muntu acanyanka, ninamuhanura vya bindi yahorama ntasubira kubima. Abo bantu ndiko ndababwira yuko abo bantu Imana yambwiye ngo semerere, mbwire yuko umuntu wese afise ubwoba atazogera mwijuru. Kuko ubwoba butuma udashobora gukora neza, ubwoba butuma udashobora gutumbera, kandi ubwoba butuma udashobora no kuvuga ukuri. Wisanga wakoze n'icyaha cyo kubesha kubera ubwoba, wisanga washigikiye ibintu utari gushigikira kubera ubwoba. Rero nchuti yanje ni ukuvuga ko nimba uri muri rugendo Imana yambwiye ngo mvuge ko umuntu wese w'umunyabwoba atazokwigeragera mwijuru. Imana yakomeje kuma amajambo inyigisha inyereka ko umuntu afise ubwoba atazokwigera aja mwijuru. Ni ukuvuga nasubiye kuraba hariya mu bacamanza igice n'icindwi kuri urya murongo wa gatatu, havuga ngo none genda ubitangaze abantu bafise akoba. Umuntu wese afise akoba atinya natahe ave kuri uyu musozi Gileyadi. Nuko hataha abantu 222, hasigara 10,000. Imana yacu tutabare kandi dufashe. Umviriza yewe nchuti yanje, mukunzi wanje, wemeye gufata iyi nzira. Reka dufate iyi nzira tudafise ubwoba. Imana yavuze ngo umuntu wese afise ubwoba, abwira Gideoni ati rero tangariza abantu, nanjye uyu munsi ndagutangarije. Nimba mu buzima bwawe Rukristo ufise ubwoba, umenye kutazogera mu ijuru. Ndagutangarije ndakubwira nti kura ubwoba kugira ngo ushobore gushika mukorera Imana. Kura ubwoba uvuga ukuri, kura ubwoba woye gutinya ibyo ubona kugira ngo ukorere Imana. Imana yabwiye Gideoni ati tangaza iri tangazo, umuntu wese afise akoba natahe. Icyo gihe tubona ko hatashe abantu benshi cyane mu rugamba, kuri uwo munsi hatashe abantu 222, hasigara 10,000 gusa. byumvikana ko Imana ishishikaye kunyigisha ayo majambo yarayaguye cyane irayagura irayagura inyereka byinshi cyane inyereka abakristo benshi ukuntu bari ko barakizwa mugabakizwa bafise ubwoba jewe ni na mbara neza nkambaruku nakayahora nkunda ntazosubira kunkunda jewe ni nakora ibi nkabikora ngo nukubera gakiza yahora nkunda ntazosubira kunkunda hari n'umuntu nabonye yemeye guheba inzira y'Imana yemera kujya mu gihano uyo muntu yaziziki bamubwiye ati rero twebwe abari mu rugendo nukuvuga mu mitwe yacu umushatsi turawusokoza neza tukawugira neza tukawusiga amavuta tukawukorera isuku mugabo ntituwuhindura uyo muntu nawe kubera ko yarafise uwo babana dakijijwe yemerera uwo babana aramubgatoya madamu wanje jewe nshaka uhindure worohe bimeruko yahisemo kumvira umuntu kuruta kumvira Imana uyo muntu yarumviye yumvira iki umuntu aremera ati jewe kuririmba ndabihebye ibikorwa nakora ndabihebye je ndumvira umugabo rero iri jambo ryambwiye ngo umuntu wese afisa koba ntazokwigeragera hehe mu bwami bw'Imana kuko ni wagira ubwoba uzokumvira abantu ni wagira ubwoba ntuzumvira Imana Imana yakomeje kumpa ayo majambo yarayaguye cyane umva mwene data Imana imaze kuyagura cyane iyagerageje kunyereka ukuntu abantu bafise ubwoba cyane muri urugendo bakumvira ba papa babo ba mama babo ababyeyi babo babo mu miryango kuruta kumvira Imana kubera iki kubera ubwoba mu rugendo ijambo ry'Imana banka kuryumva ariko bumvira abantu rero Imana irambyira ngo uzugende umbwirira abantu umuntu wese w'umunyabwoba ko atazogera mu gihugu cyo mwijuru rero iyi Imana iri kwirampa ayo majambo ikayagura cyane irayampa mugabo ikayamifatiye mu ijambo ryayo ikambwira ati somaha witegereze neza abakera batubereye akarorero twabonye gusubira mu vyagezwe ukuntu yavuze ngo umuntu wese afise akoba navemo atahe kugira ngo n'imitima ya bagenzi babo ntisha ko akoba ngo bahave urugamba rumera nabi kuko abo bantu batuma nabari kugenda neza bagenda nabi nimba mwishengero cyanke ku bantu bari kumwe bavuze ati dutore inzira y'Imana dukizwe bigende neza usanga kenshi iyo hirobetse mu munyabwoba aca babwira ati nibigenduko nibigenduko muri babandi ugacu usanga harimo abakoze ivya wawunda afise ubwoba Imana rero ivuga ati umuntu wese afise ubwoba natahe kugira imitima yabagenzi biwe ntishe akoba usange bakoze bitari ivyo niyo mpamvu Gideon yabwiwe ngo tangariza abantu umuntu ari mu rugamba yumva ko afise ubwoba agire gute avemo atahe hakore abahizi rero Imana yakomeje kwagura aya majambo bene data irambwira ati tangariza abantu menyesha abantu bankurikira menyesha abantu bankurikira yuko umuntu wese mu rugendo afise ubwoba atazogera mu bwami bwanje Imana ikomeza kuyagura iciye muri Matayo igice cindwe ku murongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo murongo wa 13 utubwira igituma mbabwirira mu migani Matayo igice cindwi murongo wa 13 muce mwirembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo arivyo bijana abantu mu mahonero kandi abahabona ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya nivyo bijana mu bugingo kandi abahabona ni bake rero ndiko ndatangaza iri jambo ry'uko umuntu wese w'umunyabwoba atazogera mu bwami bw'Imana nico cyatumye Imana iri kwiranyagurira aya majambo yambwiye ati mu gihe cya kera Natumye mu bacamanza ntuma Gideyoni hanyuma mvugira mu gusubira mu byagezwe hari Imana irabwira Mose iby'amabwirizwa irambwiye ati abantu bose bafise akoba nibave mu ntambara bagende basubire muhira niyo mpamvu Imana yavuze mu iri sezerano rishasha Imana iravuga ngo Yesu Kristo ariko arigisha arababwira ngo mushishikare guca mu irembo rigize gute rifunganye byumvikana ko iyo nzira ntoya ijana abantu mu bugingo abantu niba ariko barayibona uyu munsi niyo bariko barayicamo hari ibyo bumva bakumva umengo boyivamo ni nzira ntonya kandi iyo nzira ntonya hari ukuntu Imana yayinsobanuriye ko turabye mu byakozwe n'intumwa kugira ngo tuvyumve neza icyo Imana yashatse kuvuga ku mugeni wayo icyo Imana yashatse kuvuga gusubira ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 ku murongo wa 22 havuga ngo baremesha imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana Imana yacu ihabwa icyubahiro rero nariko ndasemerera mbwira bene data kugira ngo mwumve icyo Imana yashize ku mutima wanje yambwiye ngo semerere irambwira ngo mbwira abantu yuko umuntu w'umunyabwoba wese atazokwigera aja mu bwami bw'Imana uyu Pahulo yariko araremesha bagenzi biwe arababwira ati muri iyi nzira ija mwijuru dukwiye guca mu marushwa menshi iyo nzira rero ni ya nzira Kristo yabwira abigishwa biwe ngo dushishikare guca mu irembo rifunganye kubera yuko irembo ryagutse abahabonani benshi kandi muri iryo rembo ryagutse mwene data ndakubwire ndakwifuriza guca mu irembo rifunganye kuko ijyagutse nukuvuga umuntu wese w'umuzigo umuntu wese ibintu yikoreye ari kubita hariya kikubita hino muri iryo rembo ryagutse gituma Kristo yavuze ko ari nzira ijya muri gehinomu iguha umwidegembyo muri iyi si wo gukora icyo ushaka ariko umviriza Kristo yambwiye ngo mbwira abantu bakomeze gushira amanga bareke kuba abanyabwoba kugira ngo bakire ubugingo budashira kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo izo ntambwe ziraziritse iryo rembo rifunganye naho ari ritoya atamwidegembyo ntushobora kwambara uko ubonye ntushobora kuvuga ibyo ubonye ntushobora kwifata uko ubonye ndibuka neza hariya umusore yitwa Danieli bamujanye ibwami yaravuze ati je nzirira insoromano mungerageze iminsi 10 murabe yuko mutazosanga nsa neza kandi njya z'ubwami zari ziryoshye zari zimeze neza ariko kubera ko turi ingenzi hari ibyo twemererwa hari ibyo tutemererwa rero mu by'ukuri kuri ubwoba mu rugendo nagutangariza gukura ubwoba mu rugendo ndagutangarije mwene data kuri ubwoba mu rugendo kugira ngo tuzoshikeyo emera caho nyine ubone umengo haragoye ca muri iyo nzira nyine ifunganye kuko nutayicamo Gideon yabwiwe ngo tangaza ubabwira umuntu wese afisa ko bavemwo havuyemo benshi cyane turiko turabona ukuntu abantu benshi bafisa ko bakimibereho uyu mubiri twambaye abantu benshi bafisa ubwoba bw'imibereho kugira ubwoba rero bw'imibereho butuma batakaza mwemu w'Imana agacamo byira agenda ubeshe kugira urabe kuramuka genda usambane urabe kuramuka genda ukora iki na kiriya urabe ko wubaho ugacha utakaza ubwiza bw'Imana kubera gutinya naho utinya iherezo kwa rugupfa none utinya iki niki kiguteye ubwoba gituma utokorera Imana uri mukuri gituma utokorera Imana ushize amanga gituma utokorera Imana kugira ngo uze wibonere ubugingo budashira niki kiguteye ubwoba none ko naho ugira ubwoba iherezo uyo mubiri uri kuraguhenda ugatuma uca mu irembo ryagutse ukifata uko utari kwifata iherezo uyo mubiri kuzowambugwa hanyuma ubugingo bukaja kubazwa niki kiguteye ubwoba rero ndakwifurije kutagira ubwoba niyo message Imana yampaye nari nicaye ahantu Imana irayimpa irambwira ati gendo ntangarize ubwira abantu banje ico gihe nibuka naye nicaye ahantu muri iyi minsi nyene hari tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyene nicaye ahantu ndiko ndasenga Imana numva mpwe mu Imana araje muri jewe aravyaguye arambira ati Josiana buryo urabizi neza ati buryo umuntu afise ubwoba ntazogera mu ijuru birasaba kushira amanga udafise ubwoba muri rugendo kugira ngo uvugishe ukuri ukorera umwami wawe mukuri kubera ako na Burahamu yarabwiwe ati shira ubwoba va mu muryango wiwanyu va mu miryango yanyu uzuje mu gihugu nzokwereka reka kugira ubwoba ngwino nzokubeshaho kandi Imana yamubeshejeho nzoguha umugisha natwe rero Imana izoduha umugisha nitutagira ubwoba kuberako ijambo riravuga ngo umuntu afise abana amere nk'utabafise ufise umugabo amere nk'utamufise ufise ibintu byo mwise amere nk'utabifise rero uko kuntu ko kumera nk'utabifise ucyushira ubwoba ukaba umunyakuri mu rugendo ukabiraba nk'utabibona ariko ugakorera umwami wacu Yesu Kristo ufise intumbero ufise yuri kuraja ndagutangarije mwene data shira ubwoba mu rugendo Shirugoba mu rugendo dufatana amaboko hanyuma dukomeze uvogere ugoruzi tujabuke hanyuma twibonere igihugu twasezeraniwe yari iryo tangazo yari yo message Imana yampaye irambira ngo genda utangaze ubwira abantu banje bashira ubwoba mu rugendo bashira ubwoba bareke guca mu nzira yagutse bace mu nzira ifunganye niho rero Imana yagira gute yacimpa karorero ku vya Gideoni Imana icimpa karorero hariya mu bacamanza harya naho twahereye mu gusubira mu vyagezwe igice ca 20 ku murongo w'8 ariko usubiye kuri 5 urabona neza ingene ijambo rivuga kuri 5 urabona ingene Imana iri kwiravuga ngo abubatse inzu abarongoye abagize gute abo bantu babanze basubire mu rugo kugira ngo imitima y'abagenzi babo ntishakoba rero niryo tangazo nari mfise rya message Imana yambwiye ngo ntangariza abantu boye kuba abanyabwoba muri uru rugendo ruja mu ijuru Imana ibahezagire cyane ndakwifurije cyane kushira amanga ukareka kugira ubwoba mu rugendo n'ukuri tuvogere kandi tuzojabuka kandi tuzoshika iwacu Imana ibahe umugisha cyane kandi bahezagire ego turasenga dusengere umuntu wese mu rugendo yumva ko ari umunyabwoba na cyane cyane ko hari abantu b'Imana benshi sinashatse kuvuga ngo inzego zina ziriya ariko hari abantu benshi cyane mu bikorwa bitandukanye usanga ari abanyabwoba usanga ari abanyabwoba bavuga ngo ya ngujya ngo ninamubwize ukuri ngo urumva ngo yahora ngurira ifanta ntazosubira kuyingurira oyaye ujya ninamubwira hariya kandi ari umukristo cyangwa ari naka ko yakoze iki cyaha ko kimutsinze oya ahava agenda ndabura abakristo oya dushira amanga hanyuma dukorera Imana dushira ubwoba tujabuke kugira ngo tugere kuri wa mugwa mureke dusengere umuntu wese yumvise iri jambo akumva ati mu vyukuri jewe mu kubaho kwanje nari umunyabwoba numva umwengo nakunda abantu kuruta Imana ariko reka tubanze dukunda Imana dukora ivyo Imana igomba kugira ngo dushobore kuba abahizi mu rugamba turagushimiye mwami Yesu uri Imana uri umugororotsi uri cyubahiro cy'abakwizera mu izina rya Yesu Kristo ndateruriye mu nderuzo y'amasengesho umuntu wese yumvise iri jambo akumva umutima wiwe watsinzwe n'urubanza akumva ko mu kugukorera yahora afise ubwoba yagira ubwoba agatinya abantu agatinya igitsure cy'abantu bigatuma ati nzira bigatuma irembo rifunganya atari camwo mu izina rya Yesu Kristo ndasenga uyu muntu wese yatsinzwe n'urubanza kugira ngo umugirire neza tanga gushira amanga mana ku muntu wese avyifuza ijambo ryawe rivuga ngo hahiga umuntu afise inzara n'inyota vy'ukugororoka nsenge uyu muntu afise inzara n'inyota vy'ukugororoka muri kino gihe ndamusengeye ndamuterure mu nderuzi y'amasengesho mugirire neza mana mugirire neza mwizina rya Yesu Kristo itegereze mu mfuruka zine zisi mu mpande zine zisi umuntu wese afise inzara n'inyota vyo kugororoka mugirire neza umuntu akunda kugira ubwoba muhe gushira manga kugira ngo tujabuke kugira ngo inzira tuyicemo mwizina rya Yesu Kristo uzobukoze ubikore mana kandi ubikorere kwihesha icyubahiro kuko bazogushima ni wabagobotora mu maboko ya Satani bagashira manga bazogushima bazokuvuga urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.